Betelehemu, 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 cyari gisagara gito cyane kiri mu ntara ya Yuda. Betelehemu, 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 karakarele, kali ali Yuda yo. Betelehemu, 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 cyari gisagara gito cyane kiri mu ntara ya Yuda. Betelehemu, 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 kalakalele, kaliyali yudaya. Betelehemu, chali kisagara,
chali kisagara, kisagara kito chane, chali kisagara, kisagara kigaite, buri cho kisagara, habere yeyo ibikomeye, umana wima.
Betelehemu, 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 cyari gisagara kito cyane kiri mu ntara ya Yuda. Betelehemu, 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 karakarere, kari hari Yudaya. Betelehemu, 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 cyari gisagara kito cyane kiri mu ntara ya Yuda. Betelehemu, Betelehemu, karakarere, kari hari Yudaya. Betelehemu, cyari gisagara,
cyari gisagara, igisagara gito cyane, cyari gisagara, igisagara kigayitse, muri cyo gisagara habereyeyo ibikomeye. Umwana w'Imana yakubwiye muri cyo gisagara.
Dutura mahanga yose, umunezero dufise suwimfaguza, oya, oya, nuko turasa umucunguzi dutura mahanga yose,